tu intsinzi yuno munsi tuyakiriye neza kubera twongeje twiyongereje andi manota 3 twari dufise 18 mugabo tubatu no munsi kuba tukaba duhejeje intuzenye gice ca mbere ca cy'inkino turi ku manota 21 nibaze ko no mu kibanza twari mu cy'icyenda ko dushobora kuba twigiye imbere nka kimwe shobora kuba turi mu kibanza cy'umunani nkuko mubivuze intsinzi ivuye kure muri football muri championnat y'uno mwaka uko ndabibona nta cyoroshe mugabo kuba twagize tushoboye gutahana amanota 3 ku ntsinzi ya 2-1 twavuye ku mahigwe twaronse make abaho mu gice ca mbere tuca tuyakoresha neza turashika mu igori ry'iwabo mugabo nkuko nyine mubivuze Flambeau du Centre si ekipe yo guta mu ndasa kandi ikintu nibaza ko twaba twabarushije kandi nishaka ry'abakinnyi kubera na baracari bato cyane mu ntuze magara Young Boys baracari bato cyane nico kintu nabonye cyamfashije cyane ko ibyo nababwira bagerageza kubikurikiza no kwitegura gusa no kuba no gushyira hamwe kw'abakinnyi na staff technique nyoboye hamwe n'ubuyobozi bwa ekipe twitege ko dushobora kugandanya tujye imbere turonke ikibanza cyiza abakunzi b'umugwi nakubesha ndetse abo mbona nyine bagira hari abantu bakunda umupira ubona baza baje kuraba umupira babona ibiryoshye bakaryoherwa sindabona yuko hari abafana dufise bakwiye ariko uko dutera dutsinda ndibaza ko bashobora kuzoza ko jewe n'ejo bundi nari nateye akamo abantu baho ekipe iva Magara mu misi bahera mu myaka yahera muribuka ekipe yitwa Magara Star yari ifise abafana benshi kurusha na ekipe zimwe tubona bashitseko ariko iyo bari bakaba binyegeje hakaba hari hakantu kataba kagenda neza baze twicare hamwe kugira tukaganire ama rero dufashanye kubaka ekipe yabo ego ndafise intuzenye bibanza 4 kandi ndiko ndarondera hariho babiri maze kuronka ariko sindi bubavuge ninakwiza nzobabwira nzotangaza intuzenye hariho ahantu hariho umukinnyi mwahora mubona akome w'intuzenye w'ibisuko yaragiye ahantu ndiko ndarondera cyane ku muntu wo gusubira muri ibyo bibanza 4 ndababwiye harimo umuataka do point ko nta muataka do point vise ari responsable w'imipira dushikana imbere niwe ndiko ndarondera kugira ndamushireho.